Bazamile sahlukanisa kodwa basuleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabili masingunye iyajabula jabula sonwabile futhi sithandana azamile sahlukanisa basuleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabili masingunye siyajabula hayi asibe happy muntu wami asibe happy sibe munye asibe happy muntu wami asibe happy sibe munye asibe happy asibe happy sibe munye asibe happy muntu wami asibe happy munye sonwabile Bazamile uzohlukanisa bahluleka abaphansi bavumile ukuba sifanane thina sobabili masiko Yeah, Jabba. Jabba, no.